kamalua o ka o pua he mauli pua no hia kuhoa aroi ke anuru